indaba basitempile ifamu lakho
sekufikile egcineni impela sezoba nendlu yethu enamakamera u-4
ungqongqosho u-MEC uthwala uthembisile ukuthi uma ithenda selibiziwe ula kuzokhathi kuqala khona ukwakhiwa kwekliniki kanye nezindlu zethu
The most relevant series on South African television.
Kulumani ke madoda, nithike le tender nginikeza abantu lakhe mntu.
No mina ngingajabula ukuthi ithole umfowethu lana uRobert le tender. As long as mina ngithole ikhadi yami off the top.
You're gonna miss the tender announcement if you don't go now.
Igama ukhawule dwaba, umbuzo wiki.
Never mind the truth.
Everyone already knows who's getting the tender. There's definitely something dodgy happening there. And I want to investigate it further.
This is Political.
Ngizwe enye inkulumo yokuthi lezi ndlu kumele basakhele zona la. Ngiye bazakhela eSuperstart.
Wena, ophokethele imali. Wehlule manje ukuthi bakhele izindlu lezo zobothengisa zona.
Yasi lawo.
Yabona uma ucabanga ukuthi mina ngizoriska, ichance yami ukuthi ngibe iprime.
Ambitions starts Sunday 1 July at 9 on eExtra.